ikintu cya mbere gikwiye kubaho nuko haba hariho intwaro ibereye by'ukuri ishemeye hanyuma kandi abantu bakaba bose bafise imitima mu nda biyumva namwo abarundi n'abarundi kazi dusenyera ku mugozi umwe ibyo gukumirana twabisezereye n'ibindi bituma iterambere ritabaho
umushingamateka agatogwasa ati ikintu gikwiriye kugira ngo uburundi bube iparadizo canke buzogere kuri yambona kazoza twese turirimba nuko abarundi tuba tudakumirana intwaro ibereye intwaro itwarira neza abarundi bose ntari kure y'ivyo umushikiranganji wa mbere Gervais ndirako guca batazira ndakugarika ariko aravuga hano aho agaruka cyane ku mutekano muke wahoze uranga intara avukamo ya Cibitoke ati intara ya Cibitoke iri hagati ya Kongo n'u Rwanda ni intara yahoze irangwamo ingwano mu gihe cya kera igihe cy'abasende DFDD igihe cy'abFNL izi ntambara zose intara yari ikirimbaniro y'imigwano ngaha mu Cibitoke ati umunsi rero bisaba yuko twese tuguma twibuka iryo jambo ryo guteramira amahoro n'umutekano bino biro ku mugihe iyi ntara Cibitoke ivugwamo byinshi murazi ko ari ntara ivugwa ko yoba mbere ibitse abagwanyi mu kibira cya Cibitoke nubwo ari amakuru atemezwa neza bivanye nuko nka leta y'u Burundi ibihakana ariko hari amakuru avuga ko hariho abagwanyi binyengeje mu kibira cya Cibitoke nimba ruko bimeze kwanza reka ndababunda bibusa kantu kamwe mu minsi yahera muri kwa ko ariho nabo bavuze ko babona baza gusuma ku isoko bavuga ko ariho intera hamwe ziri mu kibira cya Cibitoke ziza gusuma ku masoko muravyibuka mu mwaka uheze hariho nuwo barashe umukuru w'imbonera kure bapfuye ibijanye ngo n'amafaranga ibimara byumvise ko rero havugwa byinshi muri makeya kubijanye n'ibivugwa by'abagwanyi mu Cibitoke niyo mpamvu ro ugerivendera ko buca agaruka kuri rya jambo avuga ati teramira amahoro n'umutekano kuko dusamaye ashobora kuduca mu myanya y'intoke reka tumukurikire
intara yacu ihana urubibe n'igihugu cy'u Rwanda intara yacu ihana urubibe n'igihugu cya Kongo ibiriko birabera hagati y'ibyo bihugu bibiri mwese murabitse hari umuntu atabitse hari utabitse aha rero nk'abanyentara dukora kuri ibyo bihugu bibiri duteza kuhagabira tuteza kwagabira kugira yamahoro n'umutekano twaronse twarahahamiye yaraturuhishije nk'abanyecibitoki murazi mu Cibitoki iyo twari tugeze ibihe byose byamagume twaciyemwe muri iki gihugu cyacu murazi ntara ya Cibitoki ingaruka mbi yagize kubera ayo magume twaciyemwe aha rero twese tumere magabo umwe wese ahari nuwo bavugana wese amubwira ati umere magabo urayo kwa marundo umutekano ahagarariwe ntagira umuntu azavuga ngo amarundo umutekano ngo ni vya musanteri ngo ni vya chef de zone ngo ni vya nyumba 10 ngo ni vya mukuru mutumba ngo ni vya abapolisi n'abasirikare habe nama ikibazo cy'amahoro n'umutekano ni cha twese ni karahara mu ruganda ntibacura kandi gihe amahoro n'umutekano yahungabana warabonye iyo byatugejeje uno musi rero tumere magabo kugira tuyateramira amahoro n'umutekano kuri iyo mipaka yose uko ari ibiri
amahoro n'umutekano ni karahara mu ruganda ntibacura kandi avuze ukuri ntabeshe ati nta muri twese nta numwe atazi ibiriko birabera mu bihugu bibanyi u Rwanda na Kongo ati niyo mpamvu tubwirizwa kumera agabo kandi bino subwa mbere yavuze kuko ndibuka n'igihe aja mu Cibitoke habaye bya bitero yaravuze yabwiye bene igihugu ati yatanze amasaha yo kuba abafise icyo bazi ku umutekano muke uri kuri mu cibitoke bishikanye yarabafunze bamwe n'abatwari beshi yarabafunze gusa ntuzio vyahereye mugabo ndibuka ko nabibonye abikora kandi yashavuye cyane numwe rero mu bategetsi b'u Burundi bakunda gufata ingingo zikomeye no kuvuga amajambo kandi akaja mu ngiro twizere ko n'ivyo avuze n'ubundi bigiye kuja mu ngiro uyu president Domitien NDAYIZEYE wewe yahoze aramutswa igihugu cy'u Burundi ntagaruka cyane ku by'umutekano gusa ahubwo avuga ati twese tubone kumwe ibijanye n'iterambere ry'igihugu kugira ngo ya vision 2040-2060 tuzoyigere ko twese dufatanye munda ni kimwe mu ndoto u Burundi dufise bwo gutera imbere mu mwaka woko mu mwaka 2040 u Burundi buba igihugu ciga bakigaburira mu mwaka 2060 u Burundi kikaba ariho giteye imbere ati ni kumenya twese ko iki kibazo ari cyacu kituraba ariko hari abantu batabibona gutya bavuga ati burya kuvuga ngo muri vision 2040-2060 u Burundi buze bwateye imbere ati hari ibintu ubu twabwizwa kuba twatangiye gukora muri bya bintu bidutanya tubona mu Burundi cyane muri politiki twabwizwa kuba twatangiye gukemura bijya bintu ubu nyene nimba tugomba ko mu minsi iza tuzoba twateye imbere ati mugabo tukiringa aha hantu tukivugira gusa aho turi tugomba gutera imbere mugabo ya makosa yose ntuyakosore buye biragoye ko tuzogera ku iterambere lirama rya twese hamwe twese bigashoboka nkuko tubivuga kandi tudahuza ivyiyumviro mu gihe abasenere badahuza n'imbonera kure mu gihe inyankamugabo za senere zidahuza n'imbonera kure za Saint David de mu gihe abategetsi muri leta badahuza n'aba opoza baba n'abafise ico boterera mu gihugu nkuko umushingamateka RWASA yavuze hajya avuze ijambo rikomeye cyane yuko tubwiza kubanza twese kunwana ntihabe ubusumbane muri politike kugira ngo twese ubwo rugendo turimo rutuganisha guteza imbere igihugu turufatanye dufatane kuboko kandi nange niko ndabibona burya nimba mu Burundi kugishika isaha tutaramenya neza kandi ngo twemere twemange dutandukana n'ibidutanya ahubwo turaba imbere kuvyo dushaka gushikako u Burundi n'ubundi gutera imbere biracagoranye sindiko ndaca intege abarundi oya ariko tubanze kumva ko twese turi umwe tutiyunze ngo tubumwe biragoye yuko tuzogera kwivize twipfuza kuko n'ubu abantu baranyuruzwa barapfa baragira nibirebire reka tubanze kumvize Domitien NDAYIZEYE
umugambi uko Burundi bwacu uzoba ruburi mu gihugu kiko kirava mu bukene ari igikorwa kiraba barundi bose ari nacyo gituma bene ibi biganiro bikenewe kugira ngo koko iyo mbono umukuru w'igihugu afise twese dushobore kuyumva tuva mu byiyumviro binyuranye twumve yuko ari umugambi w'abarundi kandi w'u Burundi koko kujya n'ibindi bihugu usanga batandukanira ku bintu bike ariko ugasanga bose kubyerekeye amajambere y'igihugu cyabo babibona kimwe nitumara gushika rero kuri uwo mwumvikano ndibaza yuko muzobona na mwebwe amajambere ukuntu azayirukanga muri iki gihugu cyacu
mwavyumvise avuga ati nitwahuriza ku kintu kimwe twese amajambere azazarirukanga kandi ntabeyesha ariko tutokwibagira leta ibwiza kumva ko hari abandi bantu baza kubaka igihugu nk'impunzi zahunze igihugu zino zigahunguka bakagaruka mu Burundi kubaka igihugu gushika uyu munsi turacino bimpunzi abarundi ntibipfuza ko impunzi zihunguka ntibipfuza yuko nayivuze kuba leta itifuza ko abaopoza bagira ijambo mu kubatoteza no kubima ijambo ibi byose ni ibintu bishobora gusubiza igihugu inyuma bidatuma igihugu gitera imbere muri make leta niyumva ko irengera ibiyitanya nukuri tuzotera imbere kandi mu buryo bworoshe ndagushimiye rero mugenzi inshuti yanje Kwe twatubanye mu kiganiro mwumvise ko ijambo rikomeye umushingamateka gatogwasa yashikirije, mwumvise ijambo ridasanzwe jerevendera ko bucanda kugarika yashikirije, mwumvise ijambo wahoze ari perezida w'u Burundi Domitien NDAYIZEYE yashikirije. Hano nawe ntushobora kuba wabuze icyo ukuramo, reka ndagushimire rero bivanye naho herereye aho uri hose ku mpande zine z'isi. Muheza agigwe mugire ibihe byiza. Ishe nitwa Rugendo News, ije nitwa Daniel Mugisha. WhatsApp yacu ni mugomba kugira icyo uterereye ni please turasa senkanwiti karanisi senkanwiti taranayi turasa 14. Muheza agigwe cyane.